Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. No musturi ku kivuga cy'indege aho tuje guherekereza umuririmbyi Sadby. Aho agiye mu mahanga mu bihugu bya Burayi kugira festival iri kumwe na harmonize n'abandi barimbyi benshi batandukanye. Turabe tumubaze kungene yiyumva, n'ukungene ameze, n'ukungene abarundi bo mwitegurira hari mu bihugu bya Burayi. Ugiye gukora iki muri rusange nk'umuririmbyi nk'asatsi?
Nkuko biri igiye muri Swede mu gitaramo One Love Music Africa i Gothenburg, akaba ariyo ngiye muri kano kanya. So nuko yaga.
So abarundi bari abakwitege gute?
Abarundi bari abari hariya anda basavye abari Belgium, abari France, abari hose baze twitamane tugiye tubikora. Kimwe ukaronka iyo chance, naronse iyo chance yo kuba no kuri igiteramo hamwe no mu Nigeria, mu Tanzania, mu Uganda, mu Kenya, nanjye nkaba ndi umurundi, urumva aho hacazamo ikintu cyo kurepresenta igihugu, kurepresenta igihugu ukubikorera neza uko biri kose, akazi kanjye ndakizera, uhereye kuri quality ya music, uhereye kuri content nziza ya music, performance. Vyose nipanze nk'umunazuze mu kirundi uburundi ko userukira uburundi giye hajya nkarimba indirimbo z'ikirundi ndayifata ko rwuserukira uburundi ikintu cya mbere kirango muco mu burundi ni ururimi isi yose ikirundi kivugwa tuko dukora interview mu kirundi ikirundi kivugwa n'ibihugu bibiri Rwanda n'uburundi igituma n'umuziki wacu batere imbere ariko tugomba gufata ikirundi cyo gitsikana kure n'iki niyo mpamvu ngiye hariya isi Ichi novuga cyose mu kirundi mbira isi sinzi ko bonyumva ariko bogira translate urumva abantu banyumva bashobora kuba bafata akanya bakamenya ko Burundi buhari biciye muri culture abarundi banyumva cyane cyane kuko abanyamahanga ntibashaka kutwumva twe tutiyumvise d'abord culture yacu culture muri culture tuyiduze hejuru hama abanyamahanga bonyine bazobibona bonyine. Yeah, for sure. Ibibazo bizeje bituma nibaza kwifuka ryanjye ari sanganya gigendeza kuko nje birandengera
no, 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 no